The winds was a ship that put to sea. The name of the ship was a Billy of Tea. The winds blew up her bow, dipped down below my Billy boy's bow. In on 2 weeks from shore, and down on her a right whale bore. The captain called all hands and swore he'd take that whale in tow. Soon may the willow man come to bring her sugar and tea and rum. One day when the tonguing is done, we'll take her leave and go. Came up and caught her, landed a side harping and fought her when she dived down low. No wings cut, no whale was freed, the captain's mane was not of greed, and he belonged to the whaleman's creed, she took that ship in tow. Soon may the whaleman come to bring her sugar and tea and rum. One day when the tonguing is done, we'll take her leave and go. Da 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 da